Thokozani mathongama the ka junior re tlo khotisa bana ba le ceiling re khotisa basadi ba le ceiling re khotisa relationship e loreng hunyeletse fela ka yona ha o tsebo ke eng ho singile kae ka pa motho na o ile nkiwa ka ditlhare ka pa o ile kenywa sechitho wena ka junior re khotisa motho wa hao back to you back to matsong a hao empa tsebetswene ba tla go bo le shore sechitho sena ba sekentseng ho wena wa se tlosa so that ho tsebetso ene gone go sebeletsa ha ke batlo ho jotsa maka ha ke batlo ho lumeletsa ha ebe wila sharp wa ka nthweng kgang o tsebe go nthweng a eng kgang ena e gona ho sedisa tsebetso ena hore ska sebetsa re khotlisa molekani wa hao ya ke kgwedi ya lerato yena ke kgwedi e loreng ya baratani ba busy batho ba nkiwa hon ba batla ho rekelwa di Valentine's gift hwa etsa hala dintho dingata ke mkhulu Lucas nkwa le nkosi ya mabuzabuzane yena o dula mona Northwest Klerksdorp consultation tsile ding ke 250 go khona o sheba wena mare e be sechitho sa dula o di masfatlo sa hao ya ha wan di base di khona o tlala se fatlhe go khona o dinelwa ke batho khona go balekane ka ofela ba o katana le bone le a qabana le a lwana go bane ba bona motho wa monna ha ba o sheba o le motho mo sadi di ntho ya tsala sechitho se tsebetsa jwa lofela o bona so tina magic belt ding leone magic wallet ding iskupe sengwane steng iskupe sengkulu steng dintho kaofela di dibuka di ding ha ke bua ka di magic what what magic what what I don't mean these things will bring money onto ruti fela no these things need batho ba na le business batho ba long ba sebetsa batho ba gambolang batho ba batlang di-client dingaka tse hlokotsa go tsakolang di-client matho sana tshwanela tse jwalo so that you can attract more of those things into your life attract more money into your life okay ha re kene tabeng ke neng ke balabala ke tla gola la ipotsa go mkhulu o itse re tlo bua ka go khotlisa molekane jwale re mo khotlisa jwang molekane o tsamaileng re khotlisa jwang mothona go tlhele matsong a ka mokhulu ke mo gopotse nna mothona moriana e tlo tlhokagalang ke na e o legeng o tlo e tlhoka ke tso se ka lebala go subscribe gobana o tsebe motlhomong ke sa o qetela o kopana le nna lenaneong lena mpatlele moriana o bitswang pekamina nketwa o bo mpatlela pekamina oil o bo mpatlela mo romella ke moriana o lo sheba mothi shopong o bo mpatlela mavula ko valiwe go bane re batla go bula mo o loreng baloi ba kwetse teng ka pekamina nyetwa re batla motho ona a shebe wena fela mabona o bo mpatlela mabona re batla motho ona a o bone go le fifi go jwang kapa go jwang motho ona a o bone o bo mpatlela ntshukumbili matsatsi a mabedi gore fela tshebetso ene se ka nka le matsatsi a makae e be e tsagala immediately with immediate effect o bo mpatlela senepe sa gae motho ona senepe sa gae ke a se tlhoka o bo mpatlela MP a e bonwe bangwe ba re MP ka e bonwe ya gobale nto ena ke nto e thata tlamela se ka e bone mo tlhagile kae motho ona o bo mpatlela mpepo ha o qeta o di batla ntho tsena o tlo sila meriana ena ya gago kaofela yone o e sile ha o qeta go e sila o bo subscribe mo ke kopa le subscribe le like le share le comment mosebetsi ona ke mosebetsi o mongwe thata gore ke le rute dintho tsena lona le ba se batlo subscribe is it fair online consultation ding is it fair face to face consultation ding is it fair a re sebedisaneng bo mme le bontate okay ne ke le kae sila meriana ena ya gago kaofela ga o qeta o e sila e be fene o e phatlhele o jotse bonggolo le bontate mong le go wena wa itwela ka jeno wena jwale o se o batla go kgotlhisa molekaneng motho o legeng a sa o batla batla mo kgotlhisa a kere ke nnete mare o a jwetse one batla go kgotlhisa motho o leng a sa o rata kapa wena batla etsa ngwana batho a o rate ka nkankane ba jwetse go utlwa ga o no swaba o jwetsa badimo bao ntho e jwalo empa he nnete ke nnete bophelong ke bophelong re phela ga iwana o rata motho o mo rata kgotlhisa motho o kwa gago o tlo tshesa mpepo nke go isitse o phatlhetse badimo ba gago tshesa mpepo ya gago ga o kata go tshesa mpepo ya gago ga e tsala e se na le e ntsetsa that red flame e ka e bona ya tuka jwale mpepo ya gago nka meriana le o isitseng ele o e tshela godima mpepo ga o kata e tshela godima mpepo o nka senepe se ele sa mothole o se potapotisa le mpepo ena mosing ona o bua taba tsa gago jwale o bua taba tsa gago jwale ge e la wena mamang ge e la wena semakaleng ke a o bitsa ke nna mamang junior ke batla go tle go nna ke batla go gate nna ke batla go gopole nna ke batla go nagane nna fela menaganong ya gago ke batla go kgotlhele go nna wena mamang gata nna fela o se ka gopola motho e mongwe ba tla nna fela bophelo ba kao fela bua di hey bua ntotsa kao fela di bue kao fela di bue kao fela o tla mpha matso e seng letso o tla mpha matso a mabedi o tla ka mkhulu letso le 1 ha le nna mpha fela ke batla o fa matso a mbedi ke tsena taba tsa ka dihle di hlakile ke yona motho ona sa le khotle ke yona motho ona go betsela na bethengwe na tsho motho ona sa batla niks ka nna ha ke se bapalwa nna ke mkhulu Lucas enkwa le nkosi ya mabuza buzana yona mabela mate qamako.